dunida joogo khilaaf laga waayi maayo warqaadiya dira diraale lamaana intuu qasaayo isqabad laga raysan maayo qof xumi intu dunida joogo khilaaf laga waayi maayo warqaadiya dira diraale lamaana intuu qasaayo
But then